Almost there, oh, almost there. Oh, almost there is done. Sinza, we bagirwa na rimwe. Almost there. Wibagirwa na rimwe.
Nahuye n'uwo mwana sinari muzi ntiyaranze turaramukanya maze tumaranyuze anganiriza neza yitonze ubwo bwiza bwe ntiyamureba yabonaga ku muntu ari ngo ndi
Take.